Letsatsi ga le dikela ke ja marapo a tlhogo. Menagano ya ga re tshwarane ka mabogo. Re lebane kete re thulana ka ditlhogo. O na le maitseo mosetsana wa tlhompho. A re fetole matshelo a rona gotlhelele. Tshale morago mo kapelo ke etele pele. Kikana wena fela a re fane maele. With the old school love ya dinako tsele. O se dumele gore ditsala tsa go dujute. But I trust you, it's not like you do care. You get there so nkare wela matute. Ditumele moratuwe gore ke go kuke. I know baby girl you want me. Ke wa go le wena o want me. Picture perfect P50 Huawei. O want me. O want me. O want me.
Ke a go baka. Wa mbaka. Go ring re senya nako.
I can see by the way you looking at me wampatla. Gantse o tshega go senye wankatla. Ke go tshepisa lorato nke ke ka o latlha. Ke tlhatswa pelo ya go ke ithiba diphatlha. Re ka thuma mogo tamong jaaka dipidipidi. Re phapasele metsing e kete dikwididi. Mawatleng a lefatshe o jele dibikini. Ke go kwalela dipina a ke re ke sebini. Ke go tsholela puo phaga ke katakate. Le pelo ya me e faga e ratharathe. Le marago wa mpha ke go tlhaba gape. Lenyora la go ke pare e fola. I know baby girl you want me. Ke wa go le wena o want me. Picture perfect P50 Huawei. O want me. O want me. O want me.
Ke a go baka. Wa mbaka. Go ring re senya nako. Ke a go baka.
Bona ntirele.
Wa mbaka.
Buona fe.
Sa.
It's hard.
It's hard.
Scherzi, what's up? Buon. Yeah.
Sa.
Nice. Ura masi pasan buon. Damn. Okay. Erek tsenye monona.
O tsentse ke eng?